I think it's better ukubuza that ukucathama because uyazi kukhona if a relationship yakho ufuna isebenza ungayenzi futhi into ezokwenza ukuthi noma ungathiwa so okay ake ngibuze ukuthi uma usucathamile wathola ukuthi ngempela lento boyicabanga ayilona ke iqiniso mawucabanga niyobuye nithembane yini no partner wakho esazi ukuthi uke wamcathamela ngoba sekuyonile ke iril esazi ukuthi wena uyi PI yena uthi uhleni nomuntu wakhe kanti uhleni ne PI so uboyibuka futhi nenye into ezoyona kwayilento othi uzama ukuyakha and try ukuthi mhlambe uphumelo bala nje uthi angikho comfortable ngo 1 no 2 no 3 therefore asikhulume ngawe uzwe ngaye uyazi ukuthi kubetter ukuthola ukuthi umuntu akuqambele amanga bese ke uyayifuna into ngoba unganelisekile bese uthola ugempela ubeqambela amanga bese sikoda uqambile amanga iqiniso bekuyileli okay ngiyadlula lapho ake ngifake leli phuzu nyana ake sifunde ukwaneliseka futhi othandweni bazalwane bokumkhonza uThixo singakwazi ukuthi saneliseke ilokho esikutholayo angisho uma ngingakwanelisi ngisho uma kukwanelisa bese uvela uyizibe khona lento engiyithandile kulo nyaka bawuqala kuthi izibe lento ethi So ngithi ake uyizibe lento ekutshela ukuthi ufuna ukuthola okungale kwaloko okubonayo ake uyizibe ngoba awunaso isiqiniseko sokuthi mase uyithola izokuphatha kahle noma izokuphatha kabi yini futhi mina ngiyakholelwa ukuthi abantu abaningi abanabantu ababatshela izinto ibona abavezile kulabo bantu ukuthi uvuliwe la ekhaya umnyango wokuthi uzositshela izindaba zethu uvuliwe ake sivale thina iminyango and see ukuthi abantu bazoza yini kositshela izindaba zethu ngoba izindaba zethu azikhulunywe la ekhaya zikhulunywe yithina kutheni na umuntu wangaphandle simvumela ukuthi azompomporoza izindaba zala ekhaya azikhulume sengazuthi yena owala ekhaya ngoba kwirelationship yethu sobabili indaba yethu ayikhulunywe yithina so babili futhi umuzwile into ngomuntu umuzwile into ngomuntu nje ungayithathele ekhanda ugijime nayo ufike sewuyiphethe uyikholwa usuyolwa futhi umuntu mekutshela into ngomuntu wakho ungamkhombisi ukuthi uyamkholwa ungamkhombisi nokuthi iyakuaffecta lento ayishoyo so that uma kuwukuthi bekade efisa okubi efuna ama-intentions wakhe engekho right ezophela amandla musa ukuthatha into njalo itshelwe umuntu uvele umkhombisi ukuthi wena nje lento le iyakuthinta uyabona uhamba nje seyazi usigimtholile noma ngabe ibiyiqiniso kangakanani kodwa into itshelwe umuntu ngomuntu wakho ake umshiye nje lahlekile engazi noma bekufanele akutshele noma umoshile isikhathi sakhe noma ngathi uzoyithatha serious uye koyi-implementa noma uye koyibuza leyo nto oyizwile ngisho i-advice oyinikeza umuntu ngomuntu wakho ake nje uzi-advise wena uthi yini kombe engcono engenza i-relationship yethu ibe ngcono musa ukuhlezi uthanda ukuya kuma-women's conference uyolalela ukuthi abanye abantu besifazane bathini yonke into eshiwo umakhumalo kwi-women's conference uyithatha njengoba injalo uhambe uyoyenza kanti ukhuluma ngento emsebenzele kwi-relationship yakhe wena uyoyi-implementa kwi-relationship yakho e-different kweyamakhumalo bese njalo wena uhlezi ushayisana uzuthi laba abahlezi bekhuluma into ephikisanayo kanti lo uzokhuluma kumsebenzela okuhlukile kunalokho so now ake uzibuze ukuthi yini mina kweyami i-relationship ezongisebenzela uma kukuthi ukungazi kuyakusebenzela musa ukufuna ukwazi uma kuwukuthi ukwazi kuyakusebenzela kubuze uze wazi futhi wenze sure ukuthi uthola iqiniso futhi umuntu mekunikile impendulo ake uzame ukuyikholwa ngamabomu ngoba le mpendulo akunika yona mhlawumbe izokuphilisa uyikholwe until urealize ukuthi loku uyikholwa kuyangibulala mhlawumbe ke ake ngifune lelinye iqiniso engikhole ukuthi amanga la wangitshele wona musa ukuthi yazothandweni ma uyintombi nje yakwena yiba ugirlfriend uthanda indoda yakho uhloniphe indoda yakho niphile kamnandi loko kokuba ama-PIs akushiyele kubanikazi bawo abaprofessional abafundisiwe ngakho ngoba wena uzokwenza ngendlela e-wrong loko kokuba intatheli kokuhamba olalela ngaphandle iy'ndaba uzibuyisele ekhaya zishiyele ey'ntathelini zifundisiwe qeqeshelwe lokho ake wenze lokhu okohokwakho uqondane ngqo nje ube kwi-lane yakho uphile kuyona ubone ukuthi kuzoba mnandi kanjani ekhaya nowayefuna ukuzofaka unyawo uyobona ukuthi hhayi la unyawo alungeni luvalele wena unyawo ukwaziwe nje usikama sibanibani akawuthathi njena udoda omtshela wona uphila nendoda yakhe uyayithanda iyamhlonipha do you know ukuthi uma wenze njalo noma ngabe beyenza amaphutha iyajika ithi umkami ngendlela angithemba ngayo asikho isidingo sokuthi ngimenzele into errongi kanje.
And you feel out naturally.